Mulwele mitingini bahlali. Kunjani bahlali namhlanje? Siyaphila. Namhlanje kuyosizela sizela lendaba yamasiko nendaba yezicawa. Sibhijele nabantwana bethu ezindlini. Wonke umuntu unengxaki endlini. Andiqomba umuntu wonke umuntu okule meeting akho umuntu unengxaki kule meeting. Bengicela ke ngoku namhlanje njengbendi kule meeting. Wonke umuntu unengxaki nomntana kuzofuneka aphakamise izandla abantwana nani bazali. Sixakene abantwana ezindlini bayachama. Sibhizi nabafundisi ngapha ezinto entela abantwana bakalalisa ngobusuku. Namhlanje sibheka kwakungqingetyeni madoda. Amasiko wethu mangangapheli. Ezi cawa mandicathe icala namhlanje. Kuzawuba icawa okanye kuzawuba amasiko wethu. Into kulanga niyazile uba kuba babhizi zecawa ubuntu lethu siyabulahla tu kwaphela. Siyakwasathana nabasiphelela ngayo. Abe mithingi ke namhlanje besizele loo nto bendicela ukuza ngubani umntu ongawenziyo amasiko kwendlu. Khawuphakame ntoni? Ingathi alahleka ndayibona. Khawuphakame ntoni?
Tata, alahleka.
Kwenzeka ntoni?
Ingxaki tata, when it comes to most.
Okay, okay. Loo nto ubethe uGeorge okanye ubethe uYosepha akho ngxaki. Ngumntu wabo
lakathi. Ingxaki tata endinayo mna namasiko noThixo ndinabo neengxaki zomthubi. Siye sikasikhula siba confused because 1 minute sixelwa ngoThixo, 1 minute ngamasiko. NaloThixo naxa kwenzeka izinto kuthiwa uzawubakhona, ukhona 14. But xa kwenzeka izinto ezimbi akabikho uphi? Apha amasiko.
Heyi, ungazondibuza ngoThixo. Umazi wehlala phantsi wandibekunanambuza kuwe. Heyi, ndoda enkulu khawuthethe apha.
Sibulise
endlini. Bulisa kudala wabulisa.
Sidla ngokuthina kulani uba uthi icawa namasiko ndidla ngokuthi no ziyadibana wena mnati.
Awanda sidibana.
Iva ke uba uhamb sizidibanisa ngohlobo. Mosixana siza kwesibhokhwe phaa ekhaya.
Ndathethaesithandazaithi
kuthi mosiloo nto leyo wena mntu omkhulu iyadibana laa nto masingangxamiko yibheka le nto esacawa wena tata. Masithi wena ukuba awukwazi uwenza amasiko phaa kwakho zama udibana nam za kulungiselela ndidibanisele
neawana wagqelwa lenjani ibhokwe eminyaka okanye bomvu tatam wexhego lam
umbekandibendihamba naye phaa kuyapeli nalemithetha uba amasiko ayadibana abantu uthixo xa ngavumanga kho
ndiyakulunga awanti izinyanya zenu zipi nanina tatomkhulu khakuxele ngamasiko uba kwenzeka nani ngamasiko wena endlini yakho wenza njani wenza isiko okanye nawe undula cawa tatomkhulu ndiyakuuza uyawenza amasiko endlini yakho okanye nawe undula
cawa
kaloku mkhulu khandixele ngesiko usiko lakho uba libaluleke kangakanani kwenje ngomntu omnyama
mabela tata isiko libalulekile ngoba yonke into yenzayo into yenzayo uqale uyicelele
kumawenisiko
kodwa uyakuyihamba icawa into elayo into endixakayo bathi abantu bakayekwa masiko bayekwa masiko
ndabuzo
kodwa tomkhulu ebesenza nto likasinawulithina ngoku siye kufeni sibe siyeka
masiko ndibona ingathi abantu abodada balonqele siyeza nakulu boma ingathi ninabahlake koneni khawuthole
tatamnangokwenyama
kwetata simamele
ewe isiko besenziwa nembeleko yonke into
kwetata
ezo nto ke zihlukile amadoda amanye asahlele esikweni umntu akanakutshwa esikweni kodwa ke ngokwenkonzo zohlukahlukene ezo nto ngoba inkonzo ihamba ngokomoya intetho uphike mna isiko andilenzi mna
ngaba umoya ukhwapha esikweni
umoya ukhona owenyama owemvelo
Yebo siyabuza sibuza kanye ukuqonda uthathe. Ngaba bese kwa umoya u izinyane zakho azidili. Awujabule
yapi?
Uyathatha ke ngumtata nami. Masihambe kamgcadathi.
Siyapi?
Yapi?
Ewe siyapi.
Ukuthi uzosixela ngesinyane esinguye sesingasazi nosasi ngokuthini?
Hayi.
Hayi
kasinyanya ngumkhulu uYesu. Udaliwe uzibekho
nane
udaliwe uzibekho utata akho nomama akho
kodwa ningambethe utata
isifiso sika Thixo
cha yo mama kakhafa kakunqaba ukwenzeka nongamasiko pha endlini yakho kwenzeka ndoni uyalenza isiko mama
ewe utata ndiyalenza isiko phakwami
kakukho kakumbazele umbazele ngale mama
sikhule ngamasiko
ewe mama
sikhule otata bethu besixhelela ibhokhwe
ewe mama
kusukwe elafele lalabhokhwe kwenziwe imbeleko
njalo mama
sikhule kwelo xeshana
ingathi imbeleko abantu thina singabantwana siyazi moya yazi loo nto mna xa ndiyeka ngembeleko ndicinga uba imbeleko yinto nje evele yenziwe ngoku ndixele into ebengayazi uthi mama kum wena ngoku imbeleko lelafele lebhokhwe kwakubelekwa ngalo mntana
yebo ndiyasuka ubeleke ngalo umntana elafele lebhokhwe ukuxelela umntana
Wewe
wazi lo mwe wenzani? Into
endiyazi yona ndo
mkhulu. Umntana nami kodwa phaa endlini ukhuliswe ngazo zombini ngecawa nesiko.
Ayikwani nesibini vela
njani into
mkhulu?
Kwecala lecawa bekufuna nje yazi uba ikhona le inkonzo ikhona into nguThixo. Kwecala lesiko bekufuna ndiyazi uba khona izinyanya abantu abalelokuthola le nto ngokubona kwam wena mntu omkhulu ngoku namhlanje ubona abanye abantu ingathi bayawayeka amasiko siyakhula mo singabantu sifikelele kwizitage
isiko kudala kakhona mani
so ke ngoku uye kwakho icawa inkonzo ezithi
namhlanjeuye
namhlanje kukwicawa ezithi iinkonzo ezithi amasiko mawangenziwa njani abantwana babo abangamadodana bangoluswa uxakwe into yobana njani umntana indodana angoluswa abe utata okanye umfundisi lona elungile ngokokucinga kwam wena mntu omkhulu ikhona nje i-confusion phaa ikhona ingxubaqaxaxa enkosi
mntanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngoba ukuthi ukansikano lahlobo waprofeta ngalo wasixelela ngalo.
Hawu sizolahlekisa lo nsikane man. Imali uyayifumana phe eBhayibheleni. Jini?
imali ayikho ile wathi masiyeke
kanti hayi kwathi leso babili imali babalahle phansi kuninzi waye bafundise ngemali bethu bathi yini nalile
iqoshe yalo esiwathi masiyeke singalithathi leli ke lenza impihlalo
namhlanje
leli libangela ba silahle amasiko
libangela isifuthu futhi
manje ngeke abantu bathi ngeke omaqhebo wethu alahle amasiko akanothini lo government system
lalento phansi mina lokho
ngiyachitha khaya ingqondo zethu thina
siphelile nje kungenxa lohulumeni noma khabe usichazele ngalamasiko wenza lolona baba kwendlini
bantu bolise torhlanganisweni
siyabulela siyabulela mama
tata amasiko ndiyawenza
ngoba
ndikhule ekhaya
isenziwa
lapho wami ungquba ndiyabusila umqombothi futhi necawe ndingena kuyo amasiko
avumelekile
uyasilwa naphaya umntu uyayenza into yakhe umntana ndiyamenzela imbeleko ikwekwe uyaya esuthwini futhi iphume ngebhokwe zayo into engelayenza kukudatha umntana ndimsenge kwesuthwini abe utata
elapha
ebheka
ngebhokwe Kabucho,
Kabucho, Kabucho, Kabucho,
Kabucho,
Kabucho, Kabucho, Kabucho,
Kabucho,
Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho, Kabucho,
Kabucho,
Papambi izokuvela mva iBhayibheli
ubila njalo ngoiBhayibheli yeyabantu
bendiphi
indlela bobumbo wafundisa ngayo abantwana bakho wena nje ngibunga umntana abazali bakho bebekubonisa njani izinto ngabe bebexelela into zazenzeka izigangu zazenzeka
yayingaba kodwa those days kwafumanise kubangoku Nali kathwa nali cebo ele Bible. Wonke umuntu makambeke Bible. Kodwa ke siyazi lokuba alani isiko alingeke liphelele emntwini. Iyahamba lo ngubeka kodwa kwabanye elisini. Kodwa kungo nje siya asikuthwa masinga wenzi ngoku. Amasini
ningafinga aba abantu manje bathethe zozilo bayanilahlekisa bafuna abantwana bethu babe ngomngantweni abesihlathweni siyabulala tata ndoda ingasiuphakamisile apha ngathi imithingi yethu sesayiqukumbela ngoku
okay
akekho umntu onathi bangaphesha kulanto siyithathayo
kodwa ndiyafuna uyiveza into yobana ngaba iBhayibhile kudala ikhona and iBhayibhile iyinyani iBhayibhile ifumaneka apha eAfrika so iBhayibhile iyinyani into kunayo nje abantu abayizise kuthi abayizisanga ngokuphelele okanye abakhange babe nayo information eright bayithatha kuba beze ngeyabo inkolo bayiguqula iBhayibhile kuba befuna thina sifollowe eyabo inkolo bayizisa ngolwabo uhlobo njalo
siyacela tata
le iBhayibhile namhlanje kusithiwa ngumsebenzi
sidlanza zintathu ezishiyekile sizoyiqukumbela
mnandiza andiyazi nolwalo njani bendinombuzo othi ingaba sifuneke senze ntoni na kuze amasiko wethu angapheli
o bendicela ukuphendula nje kancinci umna ngokokujonga kwakho into esiyifunekayo ngoku abazali mabafundise abantwana indlela bebewenza ngayo amasiko bangabalahlekisi bazali abantwana benu bengosithubeni nje azange ndibenzele iibhokwe zabo into nayenzayo nabaxhayela iinkuku into nayenzayo nabafaka ezicaweni imbeleko anazenze kodwa wena tata uyenzile imbeleko besicela bazali nisifundise amasiko wethu indlela enziwa ngayo ningasilahlekisi zandla zimbini
okugqibela nalapho ndiyafuna uhlomule
zomlandodo
ukuthi nalapho masingabantu abakhulu abawalahlanga kwasiko masingabagxeki nabo babanjwe ngumthetho andawo government ugovernment ngoku wonke into isiyirhuqela kuyo kwicala
lakhonamhlanje urhulumente
akanothi emntaneni umkhulu akanothi umntaneni makuthi umntana uthi hayi tata kuthiwa unerayithi umntana wam ayongibambisa utata
bam
so utata afuna ukwenza nje emntaneni
yabona nendawo sidibene kuyo namhlanje kulapho sakuxoxa khona iloziko urhulumente uyawuhlala pha phandle akazungena apho sikoyo basifuna uxoxa ngamasiko wethu sizazodibana kule ndawo hayi kwenye indawo sawuphinda sidibane kuyo for ukuxoxa ngamasiko wethu yile urhulumente uyawuhlala ngapha kwegeti uyawudibana nqandum endathi zumqalele bendithetha ntona phakathi noba ngandibamba ngesiqhandi akho ngxaki thetha ndoda sesawugqiba ngoku
seqbantu abadala elona ndizawo litsho mna kuyo yonke le nto besiyenza sizothatha intsikelelo asibinayo ithuba lokuthi xana kudityene apha esithubeni sikwazi udibana nabantu abakhulu then sizokwazi kule projekthi yethu siyenzayo then intsikelelo sezifumane okunye nokunye bantu abakhulu siyacela kakhulu kakhulu nisithandazele mani apha esithubeni singakwazi ukungena bakhulu sisuke kakumbi kakhulu eyona nto ingathi besiyizele kakhulu kakhulu nesintsikelele
bantuokakhulu neplan esigxinise ngamasinzi sinazo siyazenza ngokohluka ngokwazo qha kuba siyazi apha indawo abantu abakhulu abadala so sizocela ulwazi ukuthi isapoti sisifumane nakuni apha bantu abakhulu kule nto siyenzayo sinabantwana because nyhani apha phande apha sihamba siwosithubeni sikhathi siyashesha ngenxenta izinto ezininzi asikwazi sihlale nabazali ohlobo sikhe sibuze imibuzo bakwazi uzinto usincokolele ngoku sifuuba neento zoogovernment i-system ibe i-system ingadibananga nesiko isiko yelo system isiko sisithethe funeke lenziwe nangubani na so ngaloo mazwi sithi siyabulela abantu abakhulu khona isipha inxaxeba yenu ikwazi uba nisimamele le nto sisayizamayo
ndicela ukwenza umthanda nje umncinci hayi singazothula iifanama nibotyo zethu umthandazo wam uthi ayingomthandazo kukunqula umthandazo usebhayibhileni nqulqamata hayi uthixo nezinyani qamata silapha namhlanje sidibene ngenxa yakho nani izinyani nani imimoya yabantu abakhulu nizohlala nathi kule ndawo nihambe nathi apho sihamba khona nisivulele indlela apho sihamba khona nani nihambe nathi siliqamaka.